kugira bwinjire mu mishahara bya twabiharanira kugira ngo turwanye ubutumbasumbane bw'imishahara y'abakozi. Rero burya burusho mu bisanzwe yari nk'uko kandi nk'icyitwazo kubwira leta ironka hica kubwira igabanya akarenganyo yari yagiriye ibyo bisata. Ariko ubwo burusho naho babuvugira hejuru nibwo burusho bwari bukomeye cyane mu mishahara y'abakozi. Kubera yuko muri iki gihe leta iri kurasubiramo amategeko agenga abakozi, ibaza ko yaciye isubiramo ibyerekeye ibyo bintu byose byatuma imishahara isumbasumbana. Bwaba ari uburusho bujyanye n'imishahara, bwaba ari uburusho bujyanye n'imishahara. Ni nacyo gituma leta mubya yari yarashyizeho ikintu cy'uko biga ingene baringaniza ubuzi, bakerekana ubuzi ingene burutana mu gihugu. Mu Gifaransa bakabyita classification des emplois. Baragiye no kubyiga mu Bubiligi kugira barabe, kuko Bubiligi n'akarorero k'igihugu kidafise ubusumbasumbane bw'imishahara bunini cyane nk'uko mu Burundi byari byigeze kuba imbere ya 60 y'umwaka w'1967. Mu gihe rero ubwo burusho bwa bwakubiweho mugabo bivyaciye mu biganiro hagati y'abakozi n'abakoresha atari ibisata by'indero gusa, atari abe isata by'ubuganga. Mu gihe ubwo burusho bwa buhavuye haciye haje ingingo zijyanye n'amategeko gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara bujana maze n'ubusumbasumbane bw'amakuri, kuko murazi neza yuko twebwe hajya twaharanira burya burusho nibwo twanashaka cyane cyane twifuza yuko imishahara y'intango y'abakozi bo mu bushikiranganji bw'indero igira agaciro urabye indi mishahara. Mugabo kubera abakozi bandi bari bafise uburusho, ibyo byatumye leta ica mu burusho, kuko uburusho buranyegeje n'irindi kosa. Uburusho bwa mbere nibwo bwatumye haba akarenganyo mu mishahara, ugasanga abafise uburusho n'uburusho bakura ku makoni, uburusho bwiba amahera ya leta kubera ubwo burusho babushira ku mishahara ntibabushire ku ikori. Ugasanga umuntu aronka akarusho, aronka akarusho gashobora kuba gasumba n'umushahara w'ibanze, umushahara w'intango bitanga ikori. Ibyo rero twebwe nibyo twagwanya, twavuga tuti umuntu atembwa amahera menshi izina yo kwitwa ryo ari ryo ryose atange ikori ryinshi. Icyo gihe no gushika ubu araharura turabye igice cy'umushahara n'igice cy'ikori, dusanga abigisha nibo bahembwa make mugabo nibo batanga ikori ryinshi. Dusanga ikori rihagaze ku muntu ahembwa 150,000 rirasumba iby'umushingamateka, rirasumba iby'umucamanza, rirasumba ibyo mu gisata cy'ubuganga. Uciye no mu bundi bushikiranganji bumwe bumwe batanabivugira hejuru bama babinyegeje, kuko ari burusho butanga umwaka ubeze. Ibyo byose rero nimba biringanijwe kubwira bakureho ubusumbasumbane bw'imishahara, kubwira ngo umushahara wose uhari mu gihe uriko hari ibice by'imishahara bitegereje gutanga ikori, hanyuma kandi kubwira ngo uhembwa menshi bari wahembwa ahemba menshi igihugu. Urumva rero burya burusho mu bisata bimwe bimwe bwari intango y'akarenganyo. Rero cyane cyane ikintu mpagaze ko ni uko guhindura gukuraho ubwo burusho biciye mu biganiro, ikibanza cy'uburusho kikasubirigwa n'ibice by'umushahara biharurika bikurikiranwa bitanga amakori kandi bikuraho ubusumbasumbane bw'imishahara, kugira ngo ubuzi nyamukuru aba ari bwo buronke imishahara nyamukuru, aba ari bwo butanga n'amakori nyamukuru. Hanyuma kandi n'abandi abantu bo hejuru abategetsi mu nama nshingamateka mu biro by'umukuru w'igihugu n'ibiro bimeze nkavyo batanga ikori. Hama rero ibyo rero nta matati byotera, kuko jewe aho nabiheruka nkija mu biganiro bari bagiye mu kwiga ingene batunganya, ingene bagira urutonde rw'ubuzi, hanyuma ingene baha agaciro mu byerekeye umushahara, ingene boheza bagatera imbere mu byo gutera imbere mu mushahara, ingene baduga ngo kuduga amapeta, ingene mwaka ku mwaka abakozi boronka akarusho ajanye n'ibyo yamaze n'inyungu yahaye akazi. Ibyo rero ntacyo byo twica, kuko ihinduka ryose mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta bategereza kuba ritumbereye kurwanya akarenganyo, guha intege abakozi, kugwiza umwimbu, hanyuma cyane cyane no gutegekanya kugira ngo uwo mushahara umukozi ariko arahembwa uno munsi umufashe gutegekanya akazoza mu gihe azoja gukukuruka. Nimba rero ibyo byahindutse, ubwo bushusho bwasubiriwe n'ibindi bisata by'imishahara bifise iyo ntumbero, abo nta karenganyo kuba karimo. Ariko byose bihagaze ku bakozi, ku bakozi bagira ibiganiro birama, kuko ibyo by'ubushusho si ibintu birama, ibintu by'ugupfa kumadika ko bitacu bifasha igihugu, bitacu bifasha n'akazi kandi bitenya abakozi.